Ukuzimaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyoniyo edwele emzibini nemafini icula ingoma emnandi yayiyahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isitatata sothu ukhozi FM luhamba phambili
Kozi FM lihamba phambili mampintsha muntu ka Jack 17 minutes after 8 ngaphambi kwalengoma sidlala into abase Dubai no Malume Victor nguye sekwamukela ohlelweni ubusuku obuhle namhlanje kuLwesine umhla ka 6 umhla ka 6 kunjalo ku June 2024 Youth Month yanga yabantu abasha isigaba sokuqala vele siveza lokho uma kusuke kuLwesine zinyanga zonke sihlele khoneni namhlanje sihlele khoneni nabantu abasha sokwesibheke isimo sezepolitiki mawusiqhathanisa nokwenzakalayo ngempela kungabe ipolitiki mayikhulunywa osopolitiki ebese mawuqhathanisa naloko okwenzayo abakubonayo bona emakhoneni nabo ngabe kuyahambisana yini sizoza izimvo zabo nembono yabo ikakhulukazi njengoba siphuma okhethweni obelungo lwesithathu lwedlule mhla ka 29 May emva kwaloko imphumela njengamanje amaqembo ezombusazwe esikuzwayo ukuthi kuneyingxoxo zokuthi kube khona insebenziswane phecelezi ama coalition kodwa sizozwa ke abanye abade beqala ukuvota abanye abavotile sizozwe ikhongweni zabo ukuthi kuhambe kanjani kodwa njoba ngishilo ingqikithi sekutheni ipolitiki noma ezombusazwe ningizima Afrika ngokwabo mawuqhathanisa naloko okugcina kwenzekile kuyakuhambisana na ngale kwehora lesishiyagalolunye sizongena ezinhlelweni zethu zezemfundo njengenjwayelo uyazi ukuthi sina siba nazo lezo zinhlelo lezo ebese siba nohlelo lwethu oluhambisana nenyanga yabasebenzi obekuwuMay uhlelo lolo oliqoshiwe okuyimpoqo ukuthi noma kanjani lugcina lingenile emoyeni ngoba kuyogcwaliseka esikushoyo singabasebenzi iyona ke documentary leyo ngenxa yokuthi kube nokuningi kuyiviki lokugcina lele siphuma kulona obekuhambisana nokuvota ayikwazanga ukuthi ingene namhlanje ke sizobe sidlala ngale kuka 10 si no Dr Mthembu ekweza selawini ngiyahleka ngoba le episode kade kwakumele ibuye ukhumbuleke ukuthi uhlelo lolulungele kuphela abaneminyaka ewu 18 nangaphezulu Namhlanje sizokhuluma ngeoral sex kumuntu wesilisa isihloko underline kanjalo ke ebese ugade ingane ukuthi ziyezwa noma zizwa yini ngale kuka 10 esakho leso sihloko olwakho lolo hlelo umuntu omdala uzobe khona uDr Mthembu kweza selawini njengenjwayelo ngale kuka 11 sizobe sikunikeza iomnibus yomdlalo womoya osukudlala ngaso lesisikhathi njalo ngale kuka 10 kodwa makulwesine iomnibus iu 11 kuya ku 12 silamba neigwili igamusi yam Hlongo siyakwamukela ohlelweni ubusuku obuhle. Cela ukubona ithuphe ino inke emoyeni, cela ukubona ithuphe ino inke. Angiboni
sikangako.
Abanye sebephuthume bayowenza ama manicure befuna ukucisha. Inke, sanibona.
Sawubona,
hamba kahle.
Yebo.
Khona nobe ne 21st. Hello.
Hello. 21st umuntu bevota ukuqala noma.
Ubuvota ukuqala zayino?
Yebo bengiqala.
Siyakubongela.
Thank you.
Ibinjani experience yakho?
Ibi right.
Yeah.
Benga expectile ukubona ama lines amangaka nanokuthi azoqhubeka kuze kufike ebusuku kodwa bekumnandi uze exciting.
Wafika ngayikhadzini wami isikhathi singakanani kulayini?
Ngaqala ngafika mhlawumbe ngo-9 ekuseni ngabona ukuthi ngeke ngifike phambili ngabuyela ekhaya.
Hawu!
Ngabuya futhi mhlawumbe later on ngabo 10:30, 11.
Oh, akubanga isikhathi eside angako. Wasuma isikhathi singakanani kulayini?
Like an hour. Yeah.
Ngesikhathi bebheka igama lakho awubanga nento yokuthi abalitholi
bekungenkwazi ngiphethe iID
Tshela mina ke usuya ku station sakho wawunomuzo njani?
Kangisaba ngangazi ukuthi ngizovotelani
ngisho la usuphethe ibhalothi usuyivula usuthathile isiqhumo sokuthi uqhi wakho uzofaka kuphi umuzwa unawo nje awusithatha usibeke
ngangisaba kodwa angazi ngangi-excited because ngiyazi ukuthi ngiyaqala ngiyazi ukuthi ibalulekile kanjani le nto and ibalulekile kumina but ngangiyimisele and futhi angazi ngangi-confident for ngezinto engangiyifundile before.
Yeah. Iwokho wayishaya uma usuphuma emagatini e-voting station.
Yabo nje ngaphuma singibona ukuthi
kuhamba kahle vumani nawe avota kahle vo
kakhulu bhutisiya
nazoko bekwesingakwani
okwesithathu
sesirivela iminyaka
kwesinye isikhathi bengibhanka, I can say so. So uma ungathi ungayibheka kanje ugcina udideka.
Yini ekwenza ukuthi ungabhanki kulokho?
Ngicabanga ukuthi mhlawumpe ngibone sekuyisikhathi sokuthi nami ngisukume ngiyobheka ukuthi yiphi inhlangano engathi uma ngiyivotela ebesinginika lokho engikufunayo nokuwushintsho.
Abaningi ewandi uma kukhulunywa ngokuyobhalisela sanyuka isibalo sokubhalisela kodwa sehla uma uqhathanisa nokhetho oludlule esabavotayo. Phakathi kokubhalisa nokuvota le nto eyagqugquzelwa abantu ukuthi angihambe ngiyobhalisa nento esiyenza abantu bethi angeke ngisavota uma ucabanga abaningi bakhona obaziyo abanjalo nokuthi onjani umuzwa obanikeze lokho.
Yes, ngicabanga sokuqala nje siyangomunye wabantu abavota ngasegcineni. Ngicabanga mhlambe ngangikwi last 20 ngasekhaya kubantu abavotayo sekushaye o 9 phela sekubheke ko 9.
Yeah.
Online bebe baningi. Ngeke ngizi ngihlambe so blame IEC noma so blame abantu, but nginayo into ethi ukuthi bakhona abantu ababebhalisile baya futhi bafike bana lento yokungak not ukuthi bangakubona ukubaleka but babona ubude balayini ukuthi iprocess ingasheshi ngendlela babelindele ngayo. Base mhlambe becunuka babuyele emuva bakhona engibaziyo abagcine bebuyele emuva bengavotanga abayile kodwa
oh hayi ukuthi intshisekelo yokuvota yayingekho ingenxa yokuthi kwagcwala
kwagcwala abantu babaningi ikakhulukazi abakade beqala nje njenganozayini uthole ukuthi umuntu bengalindela ukuthi uzomula in for an hour or 2 hours.
Manje siphakamisa uzama sokuthi mhlambe ukuvota akungabi usuku olulodwa ukugwema lokho kwenzeka mhlambe zibe mbili enye izinto mhlambe wena ongathi ayibe njalo ayenzeke.
Ngiyakuphakamisa kakhulu siyakudinga nje futhi kungaze kube 2 days ngisho athi akugamanxela kwezinsukwini ezintathu ngoba sibaningi ezweni laseNingizimu Afrika njengoba sibaningi sonke siyadinga ukuthi sivote futhi ivoti lethu libalulekile ngaso sonke isikhathi uma ngabe ufaka loyaxile usukwazi ukwenza ushintsho olungashintshelwe nawedwa kodwa olushintshana nawo wonke umuntu kanye ne-generation elandelayo so awenzelwe nawedwa.
Abanye bathi mina enhle u-IEC awukulungele ukuthi ungakapturisha amavoti esikhathini esingangezinsuku ezimbili okuwukuthi mhlambe sekungaba khona kungahle kube khona izinto ezonakalayo abangayijwayele ngokwe technology nanokuqeqesheka. Ucabanga ukuthi IEC angakumela lokho kwenzuka ezimbili?
Ngicabanga ukuthi nje okokuqala bodosiya okwenzuka ezimbili u-IEC yebo ngakumela ukuthi IEC ungakumela kodwa uma kuwukuthi ushintsha indlela yokwenza ngoba into engiyibone kakhulu njengoba siphuma okhethweni beziningi ikhalazo from abantu abavotile nangendlela isystem ebiyenzeka ngayo.
Samukela omusha esekhoneni namhlanje uhlengiwe wakakhoza sawubona umkhatheni.
Hello.
Uyaphila?
Ngiyaphila kakhulu.
Wafika sekushubila sikhulume ngisho nani now dating. Sikhulume nango first date nangani sikhuluma ngokuvota namhlanje.
Ngiyabona ukushubeka kakhulu Nkosi yami uzayo isho ukuthi nje zizokhala zizokhala zizokhala.
Ungena ngesteam impela ibinjani experience yakhe kuvoteni?
Ngokwami ish nami mengiqala hayi ngoba nakho ngokweminyaka futhi nje mengihlezi ngibaleka ngina lento esayi akusho lutho ngiyavota ngivota kodwa ke manje ingqondo yami ithe ngokufunda kwami ngabona ukuthi kahle kahle nami ivoice lami ibalekile izowenza umehluko then ngase nga decide ukuthina ngibele ngihambe ngiyovota nami.
Yeah. Ingcikithi yengqoqethi yanamhlanje kodwa isekutheni emva kokuvota uma sesinabo ubuholi emazingeni ahlukahlukene kusukela eParliament kusukela kumongameli kube yisePharlament uyazi ukuthi ngingaze sengifunde euniversity ukuthi umongameli akayena ilungu leParliament uma ucabanga abangakanani abazi lokho
kusukela
kusukela kumongameli kube yiParliament njalo njalo kuze kuzofika emphakathini la isihlala khona ukuthi emva kokuvota ingabe ngempela ngempela ukuvota komuntu kuyahambisana yini nalokho abepolitiki abaswe bekuthembisile uma sesiphila impilo yethu usuku nosuku. Singafisa nawe umlaleli ube ingxenye yale ngxoxo yethu ngokuthi nje ungothumela ku-X @ukhozi_fm u-Twitter loyo @ukhozi_fm bese ukuthi nje hashtag ubusuku obuhle. Siyabuya. Emavikini amabili adlule kukhona omunye wabaholi kwezombusazo angeke ngize ngimusho ngegama waba nengxoxo nenye intatheli na angeke ngize ngisho futhi ngegama iyambuza ke intatheli bafethu ukuthi awunawo yini umcabango wokuthi usumdala nani futhi njengabantu abasiphethe ezikhundleni zamaqembu noma inhlangano zezenibusazwe nibadala baphi abantu abasha yini ngani ningabafaki impendulo yakhe yathi usho kahle baphi baphi vele ngiyazi ukuthi mani ngahlala ninodwa futhi ningena kwenza lokho isikhalazo esikhulu yiso vele esokuthi kwi cabinet nakuma kuyishaya umthetho njalo njalo nasekhundleni eziningi zezombusazwe kugcwele abantu abadala abaningi babo mhlawumbe bangaphezulu kweminyaka ye 60 kodwa nikuzwakalisa kanjani njengabantu abasha ukuthi sikhona siyafuna ukuthi singene la ngoba kokunye ukungena ku X nize nibe ne trend ehamsana nakho ukuthi badala badala kodwa nikuzwakalisa kanjani lokho angenze sibonele ngefees must fall sababona abantu abasha ababhukula bazibeka esihlokweni ku spotlight ukuthi ngisho noma ngingavela ukuthi mina osho kanje ukuthi mina ohamsana nalesi sikhalazo kulungile ngisho noma ngize ngiboshwe nina nikuzwakalisa kanjani lokho ngizonika ezumzuzwana nibe nicabanga nikuzwakalisa kanjani ngempela lo ngoba mhlawumbe kululu ukuthi sikhona kodwa anibodlozi anubanga umsindo wayethini ubhuti lo owacindezelwa amaphoyisa eAmerica wazi washona George Floyd khona le kwagcina kuyisiqubulo sakhe I can't breathe upho wenu I can't breathe ozokwenza ukuthi kuzwakale ukuthi ngempela niyafuna ukungena la kodwa ngaphambi kokuthi siye lapho nisacabanga ngifisa ukwazi ukuthi ngolwazi lwenu ezigcemeni zenu emawodini enu impilo mayiphilwa usuku nosuku lokho okusuke kade kushiwo abaphethe kwezombusazi ukuthi bazokwenza kugcina kuyikona yena abangakwenzanga uma kuwukuthi ngempela abanye bayakwenza siyafisa ukukubona lana singakhuluma ngeyimfuno ezifana namanzi ugesi singakhuluma nokulwisana nobugebengu nokuthi kudaleka amathuba emsebenzi njalo njalo ezigcemeni zenu nje singakakhulumi sekuphunyelwa ngaphandle mhlawumbe kuze kuyiwe nasemadolobheni kulabo abangahlali emadolobheni zoqala ngawe
njengokhanyile
zoqala ngawe ngwane
yes but no ukuphendula nje lapho siya ngicabanga ukuthi ikhona i-disconnect ekhona ngizozama igama lezo mhlawumbe lezo lizongixaka but kukhona ukungahlobani phakathi kweyithembiso osopolitika abanye abazenzayo nezinto abantu abazidingayo emakhaya ngicabanga ukuthi osopolitiki beza kuyithi nento ethi bacabanga ukuthi umuntu udinga lokho without ukubuza umuntu ukuthi yena uthi udingani azisholo yena ukuthi nakho mina engikudingayo ngicabanga ukuthi uma ngikhuluma nge-disconnect sebengaphambidlana kwezwe izwe lisalele ngemuva ingakho ubona na social media uthothi kunabantu uthothi bahlezi belwini ukhetho ku social media because basuke bebuka based on Facebook noma TikTok noma X ukuthi kuthini but i reality ithi inamba yama voters amaningi ayikho mhlambe kwalapho kulezo inkundla zokuxhumana so kulelo ngicabanga ukuthi khona i disconnect ukuthi neyithembisa abazenza uthothi akuzona lezi ezifunwa umuntu okuyena ngempela ozogcinile ko vote abantu abaningi abakulezi inkundla zokuxhumana abavotanga ngisho ukuvota abanye
mina enhle ngaphendula ukuthi sino nalapho
hey yeah ngakulungendela umbuzo
ngashaya ngikuzibala
umbuzo lo ukuthi wena la ekhonini lasemphakathini ohlala kuwona mawuqhathanisa lokho okushiwo abeze politiki nalokho okugcina kwenzeka kuyenzeka yini yini umucabanga edala ukuthi kungenzeki
but siya uPaula nje lapho abantu abaningi okay. uPaula nje bhuto siya lapho ngingathi osopolitiki banehaba ukuqala lokho ithembiso zabo zibankulu kodwa bebebazi ukuthi in reality izinto abayithembisa abantu abasha kakhulukazi ngaleso sikhathi izinto ezothatha isikhathi ukuthi bekwazi ukuyifeza so ngicabanga ukuthi njengoba noEwandi ubese Paulile ukuthi banakho ukusitshela ngezinto abangasenzela zona kodwa bengakezi imfuno zethu zabantu abasha ukuthi thina yini sidingani shoda ngayo
zithini imfuno zenu
okokuqala nje sidinga
free wifi
ungahleka kanti mhlawumbe into ebalekile
mina nje njoba ngihlaya mina njoba ngowasemakhaya yabo siyawadinga ama library siyadinga ukuthi nje ngempela sibe ne wifi siyadinga ukuthi silekeleleke nje in terms of education amanzi nanani ya
ngikubona urola mehlo zama
hawu
ngikubona urola mehlo ngazi ukuthi uthi senikude ake siqaleni ngaloko okululo zithini imfuno zenu
imfuno zethu
nigcina nitholile yini
mina ngizoqala ngithi osopolitiki esinabo ba osomaqhinga kakhulu banolimo yabo bayakhuluma balalisa baphinde bavusa baphinde balalisa into abayenzayo enginothisile ukuthi ezimfunweni zethu ebesinazo ngiyalengithanda ukuthi uma ngabe ngibuyela ezimfunweni esasicelile ngasekhaya ngibuka ukuthi okay ngithiki kulokhu kuyenzeka yini sasikhala ngokuthi ngasekhaya ubugebengu budla ngengale ndlela leyo ukuthi yabo mzala ngangehla etaxini mina ukwehla etaxini ngangu 2 minutes mkhulu kabi ngehla etaxini ngekhaya kodwa ngafika ekhaya ngihamba ngenyawo ungasaphethe jacket ngasaphethe isikhwama yabo so indlela izinga lobugebengu kodwa njengamanje ezinyangeni lezi zobeyishoshovu kusukela February beyishoshovu ngempela sinemoto manje ye forum emonitayo endaweni sinabantu beforum abakhokhela abathengelwe ngisho over nayo yonke into sisafe sayibona sisafe asazi into yanini leyo sakhala ukuthi kunama passage amahlathi
sure
angalungisiwe bayakhetha bekhethwa ama passage ayintandokazi shuthi nama section babona ukuthi oh ngala ziyakhala kakhulu abantu bayalimali yazi ukuthi into engikhuluma ngayo last week mangase kushuthele ubufakazi bokuthi sine passage elishasha elikhonkiwe likhonkwe before kuvotwa iTPC zifakwe kuthangi okuchaza ukuthi izinto eziningi sekuzanywa ukuthi kulungiswe amaphutha asheshayo ukuze sibone ngazi ukuthi sekuyalunga kuyalunga kuyalunga because into yanini angiculisekile mina emfunweni zethu ngiyagoqeka kona ukubona ukuthi kuyakwazi ukwenzeke kodwa shuthi abathandi
yeah icrime ihamba phambili kuleli lamaphuzu zeyini ngifuna ukuza kuwena ngoba ubuqala ukuvota futhi ngokweminyaka yakho nala ohlala khona ngesize sisho ukuthi kuphi umele idemographic yabantu abasha ehlukile ngokwabantu abasha abade beqala ukuvota maqonda nalombuzo wenu ungaphendula uthini mucabanga osopolitiki ngempela banolimi olunesoka kodwa bangazenza izinto uma kunjalo yindaba nokuthi wena ke nalaba obamele mangabe ka njalo iziphi imfuno zenu
mina ngiyathi okay yebo ngiyavumelana nozamuso ama osopolitiki banayo ulimi mhlamposhelelayo abakwazi ukwenza ngathi izinto bazozenza bengazenzi la engihlala khona mina I think bayakwazi mhlambe ungachazi kabanzi ukuthi lezi zinto abazenzayo bazenzela bani mina I think izinto engibenefitha kuzona la engihlala khona ngibenefithi ngoba banakekela uZaino nomuntu ofana njengoZaino banakekela abantu abahlala noZaino mina ngibenefitha ngoba ngihlala khona just because so I think mina as umuntu onjalo noma okwisimo esinjalo mengibheka lezi zinto ngike ngifuna ukubona ukuthi bayafuna yini ukusiza umuntu ofana njengoZaino ofana nami incamashi futhi hayi ukuthi nje umuntu ocisha sondelane noZaino
so awugabunasi isiqiniseko ukuthi bakuthagethile ukuthi nje uyabenefitha ngoba uhleli khona ngiyabuza ukuthi bangakanani nakweminye imiphakathi mhlawumbe abangasho njenganawe kodwa kwamanje ake sihambeni siye la bese siphendula lo mbuzo engike wawubuza ukuthi nikuphi abantu abasha uma ukuthi seni ready ukuthi nani nibe ngabanye babaholi 18 minutes before 9 uhlelo obusuku obuhle sihleli ekhoneni uZaino uVumani sinohlengiwe wakakhoza uhlengiwe uyaqala ukufika ekhoneni namhlanje samamukela uMinenhle uzama kanye noEwandi Vumani nawo umbuzo nikuphi nokuthi okokuqala nokuthoko okokuqala uyavumelana inakho lokho ukuthi badala ama old age home mangicaphuna abantu indlela into ezifobasebezisho ku social media lobo budala babo bubi yini ukungena kwabantu abasha kuzosiza ngani nikuphi
sikhona buthi siya kodwa ngifuna ukuthi ngiqale kanje mhlambe nathi kufa sigcine sinu kamakhwapha yebo kodwa mangabe sithinta le ndawo yepolitiki kufanele sikubheke kuqala ukuthi ingozi yokuqale khona ehlehlisa abantu abasha yila khona sibandakanya nabantu abantu abasuke benenhloso ethize basemandleni akuyona inhlangano nephutha esuke ibusa leso sikhathi noma kuleyo ndawo leyo abantu abasuke besebenzisa amandla ngendlela wrong ebese kufika la khona ekuthelini umuntu egcine evalela abantu abathize engabe babhekana nesimo esize
ngiphindela uthi inkinga ukuzibandakanya nabantu abathize
inkinga ukuzibandakanya nabantu abathize abasemandleni abawasebenzisa ngendlela ewrong ukuthi ngoba inhlangano ethize iyabusa sekufanele osibanibani bangaba hlukudosi bani bani abantu abasha futhi siyazokhumbula ukuthi bahlakaniphile
ukhuluma ngenkohlakalo
ngiphumela ngenkohlakalo yes uthola ukuthi umuntu omusha unamandla okwenza into ubhuti siya uyangibona ukuthi ngingambitha kodwa ngoba naku manje uyabona ukuthi ngimusha nginjalo ngizofaka umqondo omusha mhlambe nasesihlalo nakusona ngamgudluza so abantu abasha bagcina bevaleleka behlehla bekuthukuthelela ukusondela kakhulu kwipolitiki ngezime kanjalo okay fine sekwenzeleke lokho angisho ukuthi ngiyakuvunisa ukuthi
ngamanye amazwi uZaino uVumani ume usopolitiki enesikhundla kwisishayamthetho noma ephalamende kazwelonke kube khona ubudlelwane kungaba wabobungani noma ubani noma abandawonye phakathi kwakhe noZaino abenefit uZaino ngenxa kaVumani
exactly
abanye abantu abasha bazoyibona leyo nto bese beyadikibala bahlehle leyo nto ishoyo
iloko nje ngizama ukuchazela kwani futhi siyakuthi sinenkinge kanjalo okay sekwenzekileke kona lokho angikugunyazi noma angikuvunisa ukuthi umuntu omusha ebese ehlala abukele fine sihlalele sabukele kuwrong noma akuyona into engathi siyenze kufanele siyenze mhlambe kufanele nathi ke sinyakazeni sibone ukuthi singenza njani emavarsities siyabona ba active noma basukumile bayazama ukwenza umahluko bayakulwela konke lokho kodwa nakhona isasala lento le yokuthi kube khona ukwenzelana bebodwa ke sebetala bani so it goes igcina ihamba ibange lide isilimaza thina silimaza even nathi mhlambe ngathi kuzothatha isikhathi ukuthi igcina mhlambe izwakala kahle noma lizwakala izilo umuntu omusha mangabe khuluma
hlengiwe wena ungaphe ndulutheni kulombuzo
mina ngokwami ngithi as umuntu omusha ukuqala nje ukuthi uhambe uzibandakala emphakathini wakho ngokuthi ungenele ema khona into ekuthiwa ama war rooms emphakathini iqala lapho ukuthi wena njengomuntu omusha mekubizwa ama meeting thizena amayelana nomphakathi uyangenelela yini iqala lapho ngoba ngewazi ukuthi kwenzakalana emphakathini wakho if wena ungathathi ini control ukuthi ungenelele
nokuthi ukuze uqale kuma structures
yebo
isigaba sokuqala leso
uqala ukuthi ube khona ukuthi ubonakala ukuthi hayi okay nami ngikuze ngifuna ushintshe la emphakathini wami noma iningizimu Africa uhlengiwe njalo mekubizwa into ethize uyayibandakala ukuthi abe khona ukuthi afike iqala lapho ke indaba ekuthenini umunye umbuzo wakho umuntheni ngabe futhi
sayiwo lo mbuzo ukuthi iphimbo lenu nokwenza kwenu kuyanibeka yini esihlokweni kangangoba anizibeki uma nithi nakho sikhona sike sabona odokotela abathi abaqashwa eningizimu Africa bavele baya ehovisi lesikhulu esithile kwezempilo bafike bakhempa overnight bathi asindawo bagodola ngenxa nje ukuthi bafuna ukuthi sekwanele akuzwakaliseke lokhu lesisikhalazo sethu ngithi ke mina niyazwakala yini emakhoneni
nathi nathi ukuze sizwakale ukuthi njengentsha siqale sisukume ukuthi sibe khona kubonakala ukuthi sikhona kuzobonakala ngani ukuthi yonke into ephathelana nomphakathi sisukume sihambe sekhona
ngiyathanda
indlela ezokwazi ukuthi nathi sibe novu ezozwakala olizwakele
ngwani ngiyakuzwa ufuna ukujobelela
ngiyakuzwa lokho akushoyo uhlengs but ikakhulukazi ngicabanga ukuthi iyalekha wesiyana kwi mentorship lento kwabantu abaphezulu to abantu abancane ngoba sinenkinga yama leaders ivele abantu abakhulayo abasha angayi ukuthi ngithatha iphutha lonke ngilibeka kubantu abadala but even na traditionally yabo nje uthothi angazi ukuthi ubani inkosi yangasekhaya ezolandela ngoba ngiyayibona econtiers yenza kahle but mangibuka ukuthi ubani ozolandela
succession plan ngamanye amazwi
yabo kukhona leyo difference ekhona uthothi akunayo ngempela isho manje ukuthi eqembini elithile makuphuma usibanibani makuphuma nje usibanibani ubani ongathatha kukhona abantu othi mhlambe kuhambe kuhamba waze yaphela iminyaka yakhe yokuphila ubona kosekhona njengamanje ukuthi ubani simazi kangakanani ikhona leyo gap ekhona makuthi lokho
ngiyange wabuke kakhulu ama podcast kaSizwe Mpofu Walsh enye yezinto khona i podcast yakhe yokugcina la abheke khona okuyizona ndlela ezahlukene okungagcina kwenzeke ngazo ububi nobuhle bazo kulento yama coalition okuyinsebenziswano phakathi kweinhlangano zezombusazwe zizathatha isinqumo zokuthi sizokwenzeka noma kuzokwenzeka na sokuthi mhlawumbe inhlangano izozidela yona nokuthi imeleni uma isihamsana nenye kube ukuthi okubalekile kuphi oku right for izwe iSouth Africa ngamanye amazwi ezizo nazinto ezazo ezibengisho yisekelo zokwakhekwa kwaleyo nhlangano mhlasimpe manje kunaqala ake sicabange kuqala okulungele lelizwe ngaphambi kokuthi sibhekele ukuthi inhlangano imele ngaphambi
yazibuyela kuphi siya ibuyela back to lento ebayade siyikhuluma ye succession plan ube usebenzise lelo gama siya ku collision vele ilasibheke khona isimo sesiyasiphoqa kodwa why angithi sikhuluma abantu abasho ukuthi fanele bathathe space why njengamanje singa includeiwe kuma negotiations abanawo nje uba sisizothi iqembe lithile lifuna ukusebenzisana nelithile
uthi ingxoxo ze coalition zibaluleke kangangokuvota
yes kubaluleke kangaka ngalendlela yokuthi singezo sesithi ubani ukhethe ukusebenza nobani phezukokuthi nokuthi why njengamanje kungabi live maningi amacala esiwabukayo live sike sabona uThabo Best ulive into engathi leyo mhlamba isizwe njengalutho njengamanje sike sabona amacala osenzomeyo abalekile alive kodwa mase kuze izinto ezibalekile ezizongitshela mina ukuthi kusasa ngizokwazi ukuthi ngithengise inkwa kusasa ngizokwazi ukuphila asikho included sizoqhamuka sekuthiwa iqembe lokuthi likhethe ukusebenza nobani ngoba
mina ehle
Yeah no but siyangihambela ngihamba kuona amazwi ka A1 ukuthi
asihamba phezukwami
ngihamba phezukwami ukuthi asikho included kuma negotiations kodwa umbuzo ubutheni ubuthe sikuphi ezabantu abasha sikhona kodwa asikho ingxoxweni si excludiwe into enezibalekile
yeah
fana kube
khona
soyenza yebo angithi sivotile phela ehe siqhubeke sibe nezwi lokuthi sifuna ukuthi
again zeyini uma ungangena kwamanye ama negotiation ama coalition ungathini ngishabe kuthiwa akubalekile ukuthi thi leli iqembu naleli noma lawo mathathu ikuphi nje kodwa ongakusho
mengangena kuinkulumo zekho
lezi ezenzakala njengamanje
hey mina ngingathi mhlambe angazi mhlambe nje mesingenza i coalition one anti corruption singa nje ingabi khona inkohlakalo between any of
okushukuthi mina zayo neqembu lami A novumani iqembu lami B kwabanye bethu makukhona abanuke kayo kwinkohlakalo uthi nje sekuphelile akukho kusangaxoxo
ne equity nokubaluleka kokwenza show ukuthi abantu bayalingana and ukubanika ama resources ukuthi bakwazi ukulingana
uyakhuluma ke manje zayo
instead of nje ukunika abantu nje ezihlukahlukene izinto ezihlukahlukene noma ukubanika izinto nje because sinika mhlambe wonke umuntu efana izinto ezifanayo sinike abantu lezi zinto abazidingayo
kuna lezi sicabanga thina ukuthi bayidinga zama
mina ngizoqala ngithi kubalekile manje isikhathi sikusona sikhrusha ngalendlela ukuthi sisibize kutheni asibuyele emuva before siyiphambili baqale kwathiwa si Rainbow Nation iRainbow Nation engayenzi sense ngoba kuno 98% o deprived of imali ungakwazi ukuthi wona ufane nabanye kuno 2% oqangeleza wodwa uhamba phambili emalini kwezomnotho
kuma ngeinhlanga la
ngeinhlanga
yeah races yeah
yes so inhlanga engabalansi kakhulukazi makuthiwa sise Africa eningizimu Africa so mangabe mina ngum Africa eningizimu Africa ngizophinde ngiphile phansi kwengcindezi ngicindezelwa u 2% kodwa kuthiwa ngiku Rainbow Nation make it make sense
Hayi yakhuluma ingane.
Hayi vele ingenze ngivukelwe uHlevani ngoba ngivele ngayibona ukuthi ikusasa leingane zethu masibuyele emuva kule drawing board abayenza.
Ngoba
sithi siyayibuka sibukela ingane zethu ifiphabele angiboni lutho ngigcwele inyembezi emehlweni ubone bangabe ubuka ama glass njalo.
Ubona utalako.
Kunzima utalako yilanga libalele lishisa kakhulu angiboni lutho.
Africa ikupa iminyaka engamashumi amathathu entando yeningi njengoba kuyi
imzuzu isithupha ngaphambi kokuthi kushaye ihora lesishiyagalolunye 6 minutes before 9 nangumahaya sibongiseni uthi angibingelele njengoba nehambeli zakho lapha e-studio naze nabhunga kamnandi sikhona singabantu abasha kodwa sincishwe amathuba njengayo nje i-coalition sekuyaphoqa sizwe ngabo ngaphandle kokuzwa uvo lwethu ngazi uthi iyavela futhi leyo ukuthi uma ngizoba ingxenye yokuvota angiphinde ngibe ingxenye ye-coalition yho
iphuzu lelo elibaluleke kakhulu ngoba asifuni ukuthi ezinye izinto sibe ingxenye yazo ezinye singabe ingxenye yazo
omunye osopolitiki uzothi awufundisekile
sure
ngalendlela yokuthi ungazi ukuthi kubekwa kukhulunywe kuthiweni kulesi yasithangami angazi ngiyazicabangela nje omunye umethi awukho skilled awukho experienced ukuthi ungaba ingxenya lokho ungaphendula uthini
umbuzo mhlambe siya ngaphinde imbuzo ukuthi ubani kufanele angenze ngibe skilled noma kufanele okay khona ukuthi uyifune njengomuntu omusha vele mhlambe uzoyithola futhi but ikhona futhi uthola ukuthi kokunye kulekha khona kulento yokukhulisa umuntu omusha wazi ukuthi kusasa ungacabangi nje kuphela ukuthi lento iphela ngawe kusasa uzohamba noma uzoguga nje kuthi usomdala so udinga umuntu manje omusha ozomkhulisa ukuthi abe kuleso sigaba uma ezothi angazi ngokwanele iphutha labani uthi angazi ngokwanele awukwazi vele kodwa ke kakhulukazi ukublame ukungazi komunye umuntu angazi ukuthi ngizothini
mhlawumbe nomuntu olalele ekhaya othi hey nazi nakhuluma kamnandi nazi nanentshisekelo nogqozi nofuqufuqu kodwa mina kade ngaba khona emhlabeni engikufundile ukuthi ngikhulumela yena engikufundile ukuthi akukho kungakanani okusazoshintsha impilo isazoqhubeka ngendlela ebijwayeleke ngayo kuze kube khona isilungu sithi the more things change the more they stay the same ungamphendula uthini loyo
ay mina ngeke mina ngikholela kutheni nanokuthi mhlambe into eneyiningi engiyale ngizenze ngiyale nginikeze mina lento ebizwa ukuthi ama mantra angazi ngizobiza ngani
iqubulo
yebo iqubulo sami zami nje eqondene nami nginengoma yathandiswa mazwa ethi nizilibethi ngibanizalwa ngobani nginengoma ya Beyonce ethi I was here so kumele mangihamba kulomhlaba lo kwazi ukuthi I left a footprint i footprint yami ibimela ukuthini and mina ngubani bengimela ukuthini mina njengoba ngiyila emhlabeni because njengoba siphila sinama life numbers amanye abantu abangayazi ngiyayifundisa mina ngalezo zinto lezo kwa la ngizokwenzana enye into efike ingikhathaze kakhulu mangabe sesikhuluma in terms of politics nananani asifuni ukufunda mangabe kuthiwa mangabe ngithi asifuni ukufunda sifuna u show and tell lento yokuthi silandele ko TikTok ukuthi ubani usetheni mase siyalandela nathi so kimi ngigcine ingasayenzi isense into esigcina siba uniform wena usufundziwe shuthi awukwazi ukuyicabangela kahle kahle ukuthi wena ufunani you can make a difference uqala kuwena uqala ukwenza umehluko mina ngiyabhonga ngihlezi ngibhonga every day I am a lioness angihleki nje umbhedi
vumani emva kwenyanga ezintathu umucabanga sobe sikuphi kuloko kwenza la izobe lukhona ushintsho noma kuzofana
uma nje singaqala kule ye coalition sibantu abasha nje kuqaleni sifundisa ukuthi sikhohle ukuthi ngiqhamuka ku siya party ku ewand party sifunda ukusondela sithi voice out sibambisane sibe nesibindi okokuqala lokho kuzowenza ukuthi esikhathini singangenyanga ezintathu sibone siya ukuthi siqikelele futhi ukuthi sihlanganisa nobani ngoba siyabona ukuthi ekhambeni kwesikhathi esingisigana soyithuka silahlekelwa yizwe kanti thina sigcine sihlele emumva silode silinganisa sifanisa singathekisa sothi isikhala njengengane eyifuna noma
hlengiwe 3 months time
mina ngokwami ngokulezi inyanga nje izosondela ngibona ukuthi kuzoba khona ushintsho ngenxa yokuthi mubuka indlela ukuvota okwenze ngakhona ubuka ama percentage inhlangano ezithize so manje inhlangano nenhlangano izozama ukuthi yenze kakhulu ukuze ukuthi sizuze phela ngenxa yokuthi manje sekube khona ushintsho likhona iyehla manje ama percentage so from now on lezi nyanga ezintathu ezolandela kuzoba noshintsho kuzoba kakhulu nje amathuba azovela and kuyoba kuthina ke abantu abasho ukuthi ke noma ngizothini noma kuzoba kukhohliseka kodwa sithathe lelo thuba ngoba ilona ezosiza impilo zethu
mina ndla
ngicabanga ukuthi nje enyangene ezintathe ezayo kakhulukazi la eKwaZulu Natal kuzobe kunoshintsho olukhulu kakhulu sesikubonile lokho sekuqalile already abantu bazokhumbula ukuthi ke sikuke kwahlasela imvula enamandla endaweni yasothi ngathi so siyababona osopolitiki namaqembu ahlukahlukene
esebenzisana
esondela ukusiza abantu okuchaza ukuthi indlela ezivote ngayo siKwaZulu Natal ishiye omunye nomunye osemandleni ethuthumele efisa ukwenza kangcono ngoba kuchaza ukuthi abantu sebeyabona namaphutha abo futhi bayafuna ukwalongeza.
Zaino?
Mina ngiyabona sizoba khona noshintsho. I think ushintsho kahle kahle is unavoidable. Kuyaphoqa ukuthi kube noshintsho. Kakhulukazi because sesifike esikhathini lana where ushintsho luzowenzeka sithanda singathandi. And kuningi okuzophumela obala and kuningi esizokubona esingakazi sikubone before okuzophoqa ukuthi nabo babe neqiniso noma ba angazi they are going to have to change mhlawumbe ama tactics abo noma izinto abasebenza ngayo kodwa kuningi okuzoshintsha.
Uthini umbhalo?
thina umbhalo wami. Nginga mina nje umbhalo wami ngiqhuquzela abantu abasho ukuthi bafunde and baqhubeke bafunde about ipolitics nezinto ezithinta not only not only iningizimu Afrika kodwa imphakathi yabo direct.
Nice, yezwakala. Ngithanda ukuthi mina sethemba isinqumo sakho. Yazi ukuthi njengoba uvotile uvota ngoba nakunothando lenhlangano kodwa ubebheka ukuthi kuzoba noshintsho. Uvumani makhaya.
Mina ngithi konke kulele ezandleni zakho. Ukuze kube khona ushintsho oqala wena uthathe inyathelo ukuthi ushintshe.
Mina as i-advocate mina enhle ngubani ngithi nje umuntu omusha unamandla okwenza konke. Amandla lele kuwena.
Mina nje yami
so right so right
kulesa sibuthe Oh, I mean, so my quote ethi mhlanga elinye ilanga wezwa abohlanga olithize luka 2% selingithwele ngeqoma bokuwa sengithengisile ngani
Ngoma lami ngumhlali ewandi ngwakakhanyile sibonga
Awukho umbhalo
Oh hey hayi bengithi phela isikhashi sesishaye
Kulungile ukulala kukuwe wesiya kodwa ukuvuka akukho kuwe kakhulukazi
kufanele mase kufanele uvuke umkhumbulo uNkulunkulu ukuthi uyena ovusa abantu but makufanele ulale siqume suka kuwe so ichaza kahle next week
Lenkulumo ungayithola kuma podcast ahlukene eyokuqala ileyo lalelayo kuyona www.cozifm.co.za Cozi FM podcast enye yaku Cozi FM TV ucindezela Cozi FM TV besihlele khona noZeno uvumana uhlengi sokwamukela hlengiwe mina enhle uzama kanye no Ewandi indaba zika 9 ziyalandela